bakagira ama subscribe ku ma konti yacu n'ibindi bigiye bitandukanye nibaza ko tuzoshika.
Mwese bakunzi ba Project Z, ikiganiro cyanyu cy'amateka, aho tubazanira amakuru nyayo ari original y'abantu banyu musanzwe mukunda batandukanye bafize impano zitandukanye. Ndabibuze yuko Project Z musanga kuri YouTube na Facebook, ni hashtag ni Project Z. Mnadusanga no kuri BTV buri wa gatanu igice saha 2 z'ijoro no kwa Mungu ni igice saha 11 zo kumugoroba, abantu baba bapowesheje. Rero muri Project Z dukunda gupita pita turabe yuko hari abo twohura, twashoboye guhura n'umuririmbyi nawe se wundi ni Pole Pole.
Baby bro fresh uko fresh
uko poa
comme contre jour.
Sivyo ubuze ati nje ku nje ku biro nuko buri under under
management
kuko umbuze mu biro
ni nkorera
nkorera
kazi
ukorera indirimbo zawe.
Yes,
urumva siyo ku kazi wawe?
Ni ku kazi wanje kuko ni nkorera.
Na usanzwe uri muhinyanyozi?
Oya, ndu muririmbyi. Ni nkorera kazi kanje ko kuririmba.
C'est compréhensible, non?
Amanda gusanze naho kuri stage, naho kuri stage, naho
kuri stage hajya mba nasohotse mba ndi mu kazi mu gakazi gahera hano.
Akazi gahera hano.
Yes,
umva mu ncama kani
mu. Ushobora kujya kuri stage ntaciye ngaha.
Ushobora kujya kuri stage udaciye ngaha.
Yes,
umva ntibashobora kukuvugiriza ndi ukaririmba live.
Ya ndashobora kuririmba live mugabo urumva ibintu byose bihera muri studio.
Okay, ntama wewe ni iki ahanini kigutuma uririmba, ni iki kiguha ingufu zo kuririmba?
Boni passion yanje nabikuriyemo, urumva biranyorohera cyane kubikora kuko ikintu yari passion yawe ugikora n'umutima ubikunze kandi ntutomboza. Ba urumva ikibintera ni ngabirano nahawe kuva nkiri muto ndabikuriramo, urumva uburendi ko ndabibamwo kuko narinjiye neza muri game.
Ubu maze igihe kingana gute uri mvuga ati winjira muri studio? Hapana, ukora uvuga uti ndinjiye studio ndasohoye indirimbo?
Bo maze 2 ans zitarakwira, ni umwaka umwe na inane 4 mois.
Inane 4 mois, umva haraheze umwaka umwe n'amezi ane uhonyoje ikirenge muri studio.
Yes,
imbere yaho byari bimeze gute?
Mbere yaho naragira ama repetition asanzwe nkandika nka composer mugabo, gusa sinari bwaronke okazyo zikwiye zo kuja muri studio ngo nkore.
Icyo gihe umuririmbyi ubonye umuririmbyi amubona mwiki?
Benshi nababonamo passion zabo kuko hari abantu usanga baririmba kugira ngo baryoherwe gusa canke baryohere abantu mugabo atari passion yabo. Hari nabona babifata nk'akazi, donc naragerageza gukompara abo bantu bose babiri nkagerageza kuraba iswe nanje mpagaze mu bandi urwaye, urumva nicyo kintu nagerageza gukora.
Icyo gihe wifuza kumera nka nde mu baririmbyi b'Abarundi?
B'Abarundi
kuko uvuze umaze inane n'amezi angahe n'ubwanwa ndabubona. Sivyo? So urumva petete icyo gihe ufise ingene uko nyine uvuze wabibona, sivyo? Icyo gihe muri wewe wifuza kumera nkande, aricyo byanatumye ushyira ikirenge muri studio ati nanje amafaranga yanjye ndayatanze nkorera?
Bon, sinavuga ngo nashaka kumera nkande mugana nsa gusa baririmbyi nkunda kuko je nta muririmbyi wo mu Burundi novuga ngo hanini nari inspira ko cyane mu gahariho abona akunda no musanze nkunda karurero ba Big Fizzo ba Kidumu bajya ba Sadi ba Gishu andi donc narabakunda cyane kandi bon narakunda ibikorwa byabo n'ubu ndabikunda ariko sinovuga ngo nashaka kumera nka naka kuko umuntu abari inwiki umuntu gusa ubukundi igikorwa cya naka ugabo na ushaka gukora neza ifo kuba yinduke kuko nka karano mvuze ngo ndakonda Fizzo cyashaka gufata kujya Fizzo akora indirimbo nande cyaba ariko ndazikora urumva mba ndiko ndakora gutandukana nivyo nokora byose bacha baguma bambona mu nyaya image ya Fizzo
mvuze uko mba ngomvye kuvuga wavuze ati hare bamwe babifata objectif ni imwe hari abayifata nk'akazi n'abandi babifata uko nyene babifashe sivyo wewe kuri no munota icyaguteye kujya muri studio wagiye muri studio wiyinspiye kurugi abifata nk'akazi cyangwa kurugya sinzi ngene no bivuga
bon jewe inspiration bwa mbere bwo je nabivuze ni passion yanje nakazi kanje n'ubuzima bw'iwanje donc jewe kenshi ndavye urumva nubwo hari abantu nabona ko babifata nk'akazi mugabo hariho ivyo nanje ntakunda kuri urumva mvuze ngo ce mvuga ngo nafatiye kuri naka kugira ngo ninjire muri studio nabandi ko ndabesha gusa jewe ndabona ko ari akazi kanje kandi nko kukabungabunga kuko n'ubuzima birambesheje
nakuraba nka twenga ubije muri muto uzojya macenga bakwicire nakaranga Uraperefere umugenzi cyangwa umuhanzi twebwe turabazi kuko nabo baratuzi
niyahe vision ufise muri kazoza ka hafi cyangwa ka kure wibonamwo iki ubicishije muri music wawe
ndabibonamwo ubuzima ndabibonamwo kubaho kuwanje kuko nakazi ubu mfise naratanguye ku investisa ubu harageza nanje ntangura kujya ndaronka nakira make make hanyuma ejo canke yegeye ejo nifuza kuzibona ndi ku rugero nk'ubw'abandi bariya ba Diamond bandi aba ba Sauti Sol abantu bakomeye muri East Africa no muri Afrika yose pepepe no hanze ya kontina donc niyo vision yanje hanyuma
nicaye ikintu kiguha icyizere ku butaka bw'u Burundi aho ubona yuko ushobora kugera kuri urwo rwego uri kuravuga ikintu kiguha icyizere ari nacyo gituma wemvesita cyane muri music iwawe
ikintu kimwe icyizere bwa mbere ni uko ndafite tala cyane cya mbere kigira kabiri ndiko ndaraba indirimbo nsohora zirakundwa n'abantu abantu banyakira neza muri game n'abaririmbyi bagenzanje mbona banyakira neza umva ivyo bintu icyizere ko ejo canke yegeye ejo nzoshika kure etcetera n'abandi batashitse batashoboye gushika bakuru bacu ko nzohashika
yego so ni zahe nzitizi inzitizi ubona uko nta kintu kibura ibintu byose uri kuinvestisa uravuga uti ndainvestishe ndishobora kunguka kuno cyangwa kuno sibyo cyangwa bigenze uku ushobora kunguka cyane ikintu ubona yuko cyo kubera inzitizi muri vision yawe mu nzira uri kurajyamo ubona zo bizahe na solution ubona yo biyahe
inzitizi nini ku nkivugiye George nyine ku muziki w'u Burundi n'abarundi inzitizi nini na mafaranga n'uburyo mahera donc iyo uinvestisa ugashyiramo amahera menshi ibintu byawe bishika kure kandi birabwa n'abantu benshi mu gihe ushyizemo amahera makeya urumva ibintu biza bifise kalite yo hasi cyane ku buryo usanga no gukundwa bitabaye ibya hatari rero urumva inzitizi je mfise n'icyo n'uburyo nuko ndonka amahera menshi nkainvestisamo kujya abandi babigenza ba Diamond n'abandi hanyuma ibintu bigashika kure kuko urumva dufatiye no kuri promotion urabona je nka agenda cya konkurira hano mu Burundi n'amateleviziyo makeya yo hanze bon elevra amaze kwereka indirimbo zanjye mugabo ntibasha kumpromotinga neza nk'uko naba ngiye nkariha uburyo bwa promotion nabyo ni ibintu bizimbye urumva cyo bituma ndavuga ni inzitizi ariko ndabona ntoya kuri jewe ikibazo cy'amahera sino talanda yifishe ibikene byose n'abikwitse
kure yo tala umva amafaranga we yakurahe muri yo tala nyene ni naho nico kibazo nyene nako
bagira bo amahera amahera gusa nuko amakampuni nyene wacu ataruguruka cyane ngo bamenye ukuntu bakwiye gushira habona ibikorwa byabo sino abaririnzi benshi bakorana n'amakampuni umuntu agatangaza ibikorwa bya kampuni kampuni nayo ikamurasa niko bantu niko mu baririnzi kandi bo hanze bakorana ugabo no mu Burundi wacu ntibirakonda ariko bizaza buhoro buhoro uko biratse
waragerageje ubona ntibikonda uriranda nyine ukavuga uti ntibikonda
ndagerageza ndagerageza
uramaze kudodora
ya mugabo gusa ntibaruguruka ntibarabona neza akamaro ko gukorana n'abaririnzi
niwe widodorera cyangwa ufise abakudodorera
bon pour le moment ndafise abaja mugabo gusa nta bantu bari bari cyangwa management n'abafise
oya mbuze abo baje biwawe ese barafise kuko ufise impano yo kuririmba sivyo urafise abaje nabo bafise ijya mpano yo impano yo kudandaza imana
yes nibo tuko turakorana sino ibikorwa byanje ntibabigeze ngahano uyu munsi
bona bivuze kuvuze uko mu makampuni kwa makampuni ni kwavuze ati amakampuni mu Burundi ntaratahura kuinvestisha ku mu artiste sivyo peut-être usanga ari abaja ba badafite capacity yo kubatahuza igiciro cyawe agaciro kawe kuburyo batahuza ati dukoranye na Arnovic ibikorwa byanyu ubudandaza bwo rushobora kugera ngaho eske ntizoba ari ingorane z'aba aje bawe badafise capacity ikwiye yo gutahuza ayo makampani
oya sico gusana n'abazo ko byabindi usanga bataruguruka canke peut-être muri mu ma projet yabo bategura badashiraho uburyo bwo kuvuga ati muri marketing ibikorwa byacu ushireho abantu kanaka bashaka kudutangariza ibikorwa aribo babona kugiye baba artiste no kuvuga mu gihe rero iyo ubwo ruhara donc ubwo ruhande bwo gutangaza ibikorwa byabo batararushiraho cyangwa bataracigako biragoye kugira ngo bafate basohora amahera batarategura neza ukuntu bashobora kuzoyasubizaho na kuko urumva nubwo ubibasigurira ntibashoka babyumva kuko batarinjira muri iyo sisiteme y'abandi yandi makampuni agezweho ku isi
kuri wowe ubona rero huko wiki kugira bashobore ni iki ubona gikeneye kugira batahure bashobore kuba investisamo kuko nta muntu adakeneye kunguka ufise abafani ayo makampuni uvuga akeneye yuko urudandaza rwabo rumenyekana kandi urudandaza rwabo rutera imbere habuze iki kugira batahure ayo makampuni ashobore gutahura yuko ashoboye gukorana na wewe urudandaza rwabo rushobora kunguka rushobora kugira aho rugeze gusumba
bon urumva ikintu kihari gusa no kumenya ko umuririmbyi arashika kure umuririmbyi afise ubushobozi bwo gukoranya abantu nka 5 nyire mu mwanya muto nubwo biprograma mu nzu imwe birakonda ariko kampuni sinibaza ko kampuni nka kampuni ubwayo ishobora gukoranya abantu 5,000 mu mwanya mutoya ntibishoboka donc muri ico gihe umuririmbyi afise iyo capacity yo gukoranya abantu bangana gutyo yamwaye yuko muri ujya mwanya bakoranije hajya kampuni iraza igapresenta igikorwa cyabo ba bantu bose 5,000 bahava bumvise umugambi wa kampuni
cyangwa bumvise mufise n'ama social media usanga mukurikiranwa n'abantu benshi si ngombwa
si cyo gusa urumva ikintu cyo nyirubwi ugiposte kuri nza kuri page yawe cyangwa ahandi
hantu mukora n'ama clip
yes kora na clip bashizemo logo yabo
urumva ivyo byose ni ibintu bishobora gushikana umuntu kure kampuni kure ariko ivyo byose batarabona urumva ni question gusa yuko buguruka bakamenya nka clip nshizemo logo akarore nshizemo logo ya BTV akarorero clip umuntu wese azoyiraba ni ngombwa yiyumvire ashake no kumenya BTV ni bande no kuvuga muri ico gihe nawe nyine acamenya ati BTV ni banaka bakora gucya na gucya kuvuga n'ico kintu rabarundi bamwe bariko baragitahura mugabo abandi baracari inyuma cyane gose
abariko barakuraba na kaje kajambo babwira ku buryo bashobore kugutahura bamenye n'agaciro kawe ba ko abantu umunyamuziki harabamutahura ukundi
bon je cyo nababwira kimwe gusa ntibabaciyumvira nka kera abanyamuziki sa bavuye nkuko bavyumvira bakwiye kumenya ko abanyamuziki ari abakozi b'igihugu arabakozi b'abarundi arabakozi b'abantu bose hanyuma bagatahura neza ko mu gihe umuririmbyi ahari no kubahiriza agateka kiwe nkuko natwe tubahiriza agateka k'abafana bacu. Hanyuma gusa icyo nababwira no kubandanya bashigikira umuziki ndundi gusumba uko bashigikira umuziki wo hanze. Abajournaliste nabo nyine bakijukira kuvuza umuziki ndundi niburi buri nk'ibice nka 90 kwijana nkuko mu bindi bihugu babikora. Hanyuma abafana nabo tubatumira kuvisita ama social media bakaraba ibikorwa byacu bakamenya isaha igeze bakagira ama subscribe ku ma konti yacu n'ibindi bigiye bitandukanye nibaza ko tuzoshika.
Ndagushimiye cyane na Norvege.
Murakoze cyane.
Ni byinshi mwashoboye kumva na Arnovich akubwira ati abarimbyi bari kudufata nk'abavwayo ahubwo batahuri yuko natwe turi abantu bo kwizera bo kwizigira ku buryo babaha confiance abantu sana cyane bafite ama company y'urudandazwa bafite ibyo badandaza gutyo bagashobora gukorana deal bashoboye gukorana affaire nyene gutyo bakamenyekanisha ibidandazwa byanyu nabo bagashobora kwiteza imbere gutyo bagashobora kuronka amafaranga bukoresha mu kumenyekanisha ibintu byabo na cyane cyane hanze y'igihugu gutyo ibendera ry'igihugu rikabanda yarihungabana hanze y'igihugu. So amaze kuvuga iyo jambo umuntu yacyagira idea yo kuvuga uti ko tuzi yuko igisagara cya Bujumbura ari kinini amuntu yoguma gusa amakoti ya Kamenge ariko umuntu agerageze ace asanzwe habere imigambi itandukanye na cyane cyane mu muji uburimwe ayo ma company turabe yuko atamuririmbyi tushobora guhurira yo hari cyangwa umuntu afise impano itandukanye aho rero twashobye kugira amahigwe twarashobye guhura na bamwe basanzwe twasanze muri Asiatique hari abaririmbyi basanzwe baramaze kwitahura gutyo bariyungunganya bakora imigambi basanzwe bafise imangazini baradandaza ibintu bitandukanye nivyo mu muduga
abisi bahare nibigega bikwame
ni cyaye kintu wewe wokora musange mwebwe nka team mwokora kugira entertainment ivugwe urundo kuburyo no mu myaka 2-5 cyangwa 10 bazovuga bati overdue team umwanya muto babahaye wo guhindura ibintu barakoze ikintu natwebwe twese turabikenguruka kubera ibintu byakozwe na overdue team ingingo wofata ari we bahaye iyo deal iyo mission yo kuvuga ati turaguhaye turabahaye le plein pouvoir yo guhindura ibintu ibyo mwokora kugira ibintu bihinduke kuburyo nuruyo yarufise imana ruzokora ruvuga uti mwarakoze bakuru bacu udukira inzira.
Ikibazo bajije ni kibazo cyiza cyane kandi ntiriwe ndarwana inyushi ndende music urayizi wewe Idris warayikotse urayifisemo donc domaine novuga ati ta muntu wari we yose yoza kuguhunga abanyango akubwira ibyo ashaka ubwa mbere na mbere bibanze bikogwe nk'abantu nkawo bafise domaine muri music kuko ni wakura umuntu hariya anye iherejeretre ukacuza kumutumbukiza imbere ya micro umenye akazokora amakosa ifo ko kwanza music ibanza gukora abantu apana no kuyikora gusa abantu bayimenyekanyise bari abantu basanzwe bafise domaine muri ako kazi kuko nushobora kunsigurira unyumvise vraiment umuntu ashobora gutarukira kuri micro atangure kwempoza umuririmbyi avuga ibintu umva yaje ngaho ari umufani wiwe ariko ashitsa aho kuri iyo saha no kuri uwo muntu atari ari mu bari kwamushyira hasi kubera yaje hakiriho kakaranga ko kujya amahera ko kujya ibiturire tinakatamaye sinzokora iki iyo niyo ngwara ya mbere tugomba gukuraho abatangaza makuru bo mu Burundi haje habantu basanzwe babifitiye ubumenyi nukuri tubwizanye ukuri raba ibindi bihugu duhana imipaka byaha muri aka karere umuziki waho witegereze ucugenda ukurikirane n'abamenyesha makuru cyangwa abantu basanzwe bakoresha ibyo biganiro namuna ho baho banka badufisa sinirirwa ndabadonagura barazo muri icyo gere ni batatahura yuko umuziki utegerezwa kumenyekanishwa no gukogwa n'abantu basanzwe babifitiye ubumenyi aho onye kweli bizo Burundi rugamba ikindi kigira kabiri nacyo kandi novuga kari nawo muzi wa mbere utuma uno munsi music yacu itagezaho dushaka ni ibintu byo kutuvugiriza abantu bo hanze abantu bo hanze bafise donc pouvoir novuga n'umurundi adafise ntivyama vyigaragaje nk'aba Bravane ntibaza bakugara Brevard n'uyu he murundi barabigirira ngaha kandi bitegurwa n'abarundi nibibaza ngo bitegurwa n'abandi bantu none muri ico gihe bakiriko barafata umuntu nka Eva Buravan yatanguye umuziki inyuma ya Satbi inyuma ya Ovad inyuma ya Spox ukaza kumuha gakiro nkako imbere y'abarundi umva uri kudufasha iki abo bantu ni bo re dukeneye gukuraho abo nyene niwibaza ngo harimo n'ugira gatatu nabo batangaza makuru nabo bantu bafata bakaza guha gakiri ibintu byo hanze ariyo namumenyesha makuru ryari numvise atarukira ku iradi urumva ngo tuba dukeneye mu ndirimbo zitambikana no what the fuck watazi gutamba imidiho yose bica bisigura ko inema bagwaye itaryoshye cyawumva niba mwe nakubwira baza gukora akazi badafitiyemo donke uburambe n'ikintu basi batigeze batohoza uno munsi cyarawumviriza amaradiyo abari ninzi bakera bagihabwa agaciro kuri no saha nibangahe ko nukwezi kohera ugasanga indirimbo yo mu Rwanda iri kivuzwa ku radio y'igihugu cyo ni ibintu biteye isoni ntituragirwa amahirwe twese yo gusohoka ngo tuje hanze urashobora no kuzomara indwi zibira atari n'umurindi nzi yo mu Burundi wumvise ukayimara ugashya kugafata ugo rugendo rwo kuva ngaha gushika iyo ugiye atari n'umurundi wumvise cyo ni ibintu biteye isoni cyane nico nibaronderera handi nibaronderera handi je nubunyene no wa mu bubasha bwo guhura n'umukuru w'igihugu ijambo rya mbere no mubwira ati fata yo ma radio yose uyahitegeko kuri no munota yuko indirimbo zo hanze zivuze uwo munazo ja mugasho kuko nta kindi kisha bari nimbye nta kindi
mugabo turaho NT no muri byo bihugu barashobora kuba batavuze indundi muga izabandi bazivuza none gucyo ufashinging yo kuvuga uti indirimbo zo hanze ntizinjijwe ubwo natwe nitwa batwiyugaye ku buryo natwe twifuza yuko twamenyekana hanze dusange natwe bw'ibyo bacu mu bindi bihugu barashoboye kubizibira ntibishoboye kuvuza kubera no mu gihugu cy'iwacu izo hanze ziba zitavuzwa
wango ahubwo no kugira ko twanatevye ibyo uri ko ravuga ngo twosanga twiyugaye umwanya twabahaye ni munini cyane naho bo duha imyaka ibiri gusa tukabanza natwe tukipima basi tukaraba basi aho ibintu byogarukira kuko umwanya bafashe ni munini ya cyane daba ba kofi daba ba kidumu daba abandi bacancu wa misi ba impara bo mugwana nabaririmbo biririmbyi twese tuzi ko araba kera mugabo rabo no munsi baje ngakuri iki kibuga kiwacu nabaho hanze bazane na kidumu ngaha bategurire show umunsi umwe turaba abantu bo karton abo fata cyane cyane dufata babemera no munsi bazane n'uwo mu Rwanda bavuga mama ngo ni wakomeye cyane babashyire ngaho umunsi murabe ku munyamahanga tuzuriza ku murundi
ibuke yuko ari umuco wacu twamadukunda abashitsi icyumba cy'abashitsi igikombe cy'abashitsi amata y'abashitsi usanga nawe uri mu baryama muri sari icyumba cy'abashitsi cyugaye banze kukijyamamwo
bo mu gihe dushaka ko music iba business ivyo byo kuvuga umushitsi bijya ku ruhande akoresha amahera dukoresha amahera
cyangwa nimwe none si mwebwe bujya mwa mufise kandi ndakwibutse yuko muri Project Z the business ubandanye ikorana na Kim iyi ni Project Z abakiriya ba ugumu bakira
no munsi hasa nabi kwe
no munsi hasa
nakirikare bwije nakirikare ntibaratse
chef namburi umukiriya urara umuntu na Kim ko aturi mu kiganiro cy'amateka
ateramira abantu bose umwanya umwe wari wose ubushatse kuza ngaho buhawe ikaze na utaguje kugura urashaka guteramo
okay nawe n'abanyeshuri baguma birenganira harabari nimbye tumaze kumenya ngaha kandi abavuba hari nk'abantu baremye indirimbo zitwa nambara ibibamba sibyo
yitwa
sindikibamba
uko yitwa
ne sindikibamba
tugomba kuyimenya kuko ni bibi kugira guhisha iyo ndirimbo yaravumye birazwi
hari n'izindi mugabizo ziravuzwa n'inyamahanga zivuzwa none kuki zijya zo ziba zikundwa nujya muri nimbye ukabona araje arakundwa kandi zijya nyamahanga nazo ne zikagoma zigu none umva twakwirirwa turazirukana cyangwa ihokora rya strategy nyene ijya ituma n'izindi zo ngaha nyene zikunda
bona guha akarorero kari hafi katagoranye tembera handi hantu canke dagwa kareyo kari hafi ntibirashika nga mu Burundi ndirimbo z'abanyarwanda babarinze nka babiri canka ba Tanzania nka bice nka batatu ziga cartonera rimwe nga mu Burundi birashika mugabo ni kanga nga mu Burundi uzokumva barinzi babiri ba cartonera rimwe ha bumwe nujya twahora twemera kari king ucumenge iyo ndirimbo igi kumwicarika mu bisanzwa handi twari dukuye kuba dufise nk'indirimbo zina cyaje zitantu batuvuga ati ziri hit n'izabarundi nizo nganyene ariko ivyo ntibihari nyimbije ijari yonyene nani herekeze ugasangira vuze iraheze akacaje yo hanze na ikajamo ikahera mugabo hoza nka zitatu zine wosanga na mama no buhanze dutangwe kubibagira none uzozana yo hanze turazi ko baturusha karite mama yo gukora umuziki
yose
ije nga anyivugana niyo mu Burundi bizomara ngiye kimwe kunuze kuri hit nga mu Burundi iyo nga hizonyaruka iri ikiriko muri club uzoyisanga kubera iki fise poa DJ ayikubisamwe abantu bose baravibra ariko iyo nga ivugize ego baravibra ku rugero si rumwe umva rero nico diko ndavuga ati nyimba ari karite nawo tufise ndameze neza babanze badukinjurire twe twikemurira ibibazo byacu dufise hagati yacu
no kwikompara biza biba byiza
eh wikompara kwanza wabanje kwikazanura ntuzoza kwikompara tacurako
chama ke bati munyamahanga unenti kadafi wewe ati jewe bishitse nashikira na nyakuba mukuru igihugu kintu cha mbere no musabati nuko ama radio yose yovuza
ndirimbo zo mu Burundi gusa wangu
numa boate
ah na ahari hose no mu ahubwo je no tanga nitegeko ati nk'umuntu nzokumva ari karavuze ndi muhanzi yaba kuri studio cya kuri radio waramugasho eh ubona nta mutima w'urukundo w'igihugu dufitiye de kubanza guheri wanyu
ibyisoko navyo vyo muziki nawo bivuga ko ikinone dance okayego barazuga ya mu muziki nawe bace bakukoraye
bon je nibaza yuko ubwa mbere na mbere bamaze kugara uwo muziki wa hanze ikintu kizoba kiryoshye sikindi twabarinje tuzwa twaronya kwa yoko namu nazokubahuka azi yuko wakoze wakoresheje amahera ngatangure ku playing kigokwa chawe anyway acanka umwanya wose abishaki yatarusha go afise ica kizwa cha gihagarara hazosigara hakora abantu afise tala tata rufise nta mu boss azokurondera nta mu DJ azokurondera ngo shaka ibikorwa vyawe dakuri he gute tuvugane gute umva nico dushaka mugaba mugihe hakiri habo hanze hakivuzwa bo hanze n'amanyama kuba DJ ni menshi avuga ati eh we nta kuvugije sinzovuza Jason Dero sinzovuza naka umva ico nico kibazo tugifise babanze bave kuzika tatano fise nawe nta muntu uzoja gufata mu mashati gwe wamvugirije indirimbo uzobwi haranira kumenyekana waramenyekanye ari kuziko wakoze nta muntu azokubaka gukoresha igikorwa cyawe tafise uburenganzira bwe wawe eh ni ibintu bigenda birakurikirana eh ni kuma level nta gutaruka urumva babanza kugara ama tugakora ubonye ko ibikorwa bya bigeza hano heza mukabarenye nakabare kugira kuvuza zoguha he kugira bakuvuze bazogwa uzosanga n'umuziki wawe uri kutembera neza atari zya ni byuru vyaga ku matelefone umva hano hari wose uri kuravuza uvuzwe bikwiye
eh so ba kunzi ba project Z nkuko mweje kuvyumva na NT Kadafi n'umwe bagize umugwi overdue team akubwira ati jewe hamwe no ronka ubasha bukwiye cyangwa hamwe no shikira yene cyo mukuru w'igihugu ikintu cyambere no saba nuko ama radio yovuza indondi ijana kwijana ndibaza wewe
bishobotse nijana na 200 kwijana
akana na 200 kwijana stadino wa mwanyu wa makuru mu Kirundi
ebana akabanza guca mu beat yo mu Burundi
nka shushurimbwa bari mu mutiyo
yari yo yose
gusa ari yo mu Burundi
yari yo mu Burundi so
ibyo nibyo abivuze ati indundi zikaronka power play ikwiye zikavuzwa cyane ku buryo ibyo byo dufasha yuko abarundi bene wacu bo dukunda bakana twitaho bakana bashigikira kuko niwe bo cyabaza kugura wa muziki mu gihe bari itegeko ku ma radio kuko nibazo
ikintu kimwe tarabona uramutse kubona ko abarundi bakunda ikintu bakundishije
cyane
yeah.
Ati babikundishije so nkabande bashimiye mwese mwari ko muradukurikirana muri Project Z tabibutse yuko ari kuwa gatanu gishe saa zibiri z'ijoro ni kuri BTV ndetse no kwa Mungu ni saa kumi n'imwe natwe twari kumwe ni NT Kadafi ni regionale nk'uko mwabyumvise akaba ari regionale komise
regionale wa karere
ni regionale wa karere yari NT businessman ushaka uzoza kumushorera uje kumushorere ni kenda ijya RC gwa registry bisigura yuko ni muza makungu izwi ku isi international nkabanda gushimiye wewe wari kura kuri kino kiganiro aha nawe twari turi nari muri Simtory shop ni company ya muririmbyi Snowkey So nkabanda ndagushimira wewe ni waba ufite icyo uvuga na kuri comment ni Project Z haba kuri YouTube ugiye na subscribe ndabakunda sana nanje mwari kumwe ni Buddha Original Reporter.